Ja, og bare for jeg har real for det så. Ta med meg også, please.
Are you fucking stupid or something?
Jeg oppfyller den ane, even before I shot her.
Please make a U-turn where safe.
Government, making a move.